BTV Burundi presents B News. B News. B News.
Uyo tariki ya 28 nyene amasaha yegeye ku mugoroba gatoyi hari cyo bita paka event.
Paka event ni igiteramo cyo guheraheza ama examen cyateguwe n'abanyeshuri bakiri bato. Pascal na Cardin ni bo bateguye icyo giteramo kizobera hajya kuri Scots Bar aho nawe nyine ni edition ya mbere hanyuma bakazuba bafise n'ibintu byinshi by'ama surprise kuri uwo munsi azoba ariyo ma photoshoot n'ibindi bizoba ari ibintu bitomoje.
Nibaza ko twakwakira gatoyi abatumire bacu bashobore kutubwira byinshi n'abana bakiri bato ariko ubona ko ibyiyumviro byabo
birashe.
Yes, tubakurikire gatoya ariko tubakirize kano karirimbo ka Natasha La Bamba La Noma kavuga ati ufise gute.
Aya. Yeah.
Yes, Rafa, turakiriye abatumire hano b'abanyeshuri niko nibatse. Kubera turabona umushatsi. Yes, dire tout ça. Ni janvierisation, niko bavyita. Yes, ngo janvierisation. Ego turabaye ikaze murashaka kwidondora.
Ego murakoze je nitwa Irabarutakizimana Jean Pascal nkaba niga kuri Saint Esprit. Bon.
Irabarutakizimana Jean Pascal.
Ego.
Na mazina ngahe?
Ane.
Irabaruta.
Kandi abiri y'ikirundi.
Nabiri
y'ikizungu. Ni sawa.
Ashere mu kandi.
Irabaruta Hakizimana Jean Pascal.
Yes, tura undi.
Nanje nitwa Giriteka Mike Arda. Nigana n'uyu nyene nitwe twabiteguye ibi dushaka kugira publicite bya paka event dutegura after exams.
Yes, ni mu gihe unya abanyeshuri benshi bimirije guheza ama exam.
Bariko baraheraheza ibibazo.
Yego, mbega kubera iki kwanza ikintu mwacise paka?
Twararavye ikintu izina rishobora kutugira nyene uvuga ati no muri future dushatse kubandanya rizoboneka neza tuvuga ati Jean Pascal witwa Cardin katugire paka. Gwikyo no muhazo gisoma pacha ni bon gasona bien kugira ngo bise neza tuvuga ati paka event
urazi acha cyanye gusa iki banyibutsa Pajo Patrick hamwe na Kamoso bari bafite ikintu cyitwa paka Pajo
na
Kamoso hanyuma paka event barategura n'ibitera mwumva naba baje nk'abatoyi wabo.
Yes, hanya mwijaye
tuga kuri Saint Esprit
mwese mwaka wa kangahe?
Premier poste fondamental science.
Now?
Très strict.
Sumia Kingel.
Tu n'y t'en as.
Now?
Sezanye.
Ok. Nigi kogwa mwaka wa mbere mugitegura cyangwa mwari bwize kugitunganya undi mwaka.
Mu isanzwe ibi byari bitegura aba premier abantu nyene cyangwa abantu bahejeje mugabo twaravuze ati kubera iki abandi batubitegura turavuga ati ka tuyo defi ibintu bizo twavuga ati ka tugire yo challenge kandi turabona ko ibintu biko bigenda neza.
Ni ryari rero ni hehe biteguwe gute?
Bon, azoba ari 28 kuri Scott guhera 17 kuduga ushaka gukesha nta kibazo
guhera 17 kuduga ni kuri
Scott Bar.
Kuri Scott Bar ko kimwe hahisemo?
Bon, twararavye ahantu hafise espace nini ahantu umuntu ashobora gupangira ukagenda akavuga ati yego tuvuga ati kuri Scott ni bon turaraba n'amapri yaho ngena meza tuvuga ati kuri Scott
niho atamuhereza abantu
yego.
Ariko muri babiri muri organisation ariyo n'abandi bariko barabafasha ni bande?
Turi babiri
kandi
turaba ntuze mvuga ati turaba manager abanza.
Ni irya mbere ariko mwoganije event?
Ni ubwa mbere tuganije event.
Uko kubaka kwavuye hehe hama uburyo mu bukura he bimeze gute?
Ubwo nyene ni ukugira nyene ni ugufata amarisike twaragize turarondera hirya no hino turarondera amahera akenewe tuvuga ati bizogenda uku hama turizera yuko nyine bizogenda neza kubera twabikoze dufite confiance yuko ibintu bizoba resite.
Ariko kandi ni business kuko kwinjira si kubuntu.
Si kubuntu azoba ari 4000 gusa mu gihe uguze tike hakiri Caravan 28 urashobora kwironka kuri 3000 hariho promotion.
Hariho promotion
amatike batangiye kuyagura?
Batangiye kuyagurisha. Urashobora kwirondera iwanjye cyangwa kuyu cyangwa no ku mashuri amwamwe nka za enteri hari abari bazifise petetre bikunze tuza kubabwira abari bazifise cyangwa tuza kubaha nimero mushobora kuturondera ko
muri ko muraraba ikibanza mwateguye mwategekanije murabye n'amatike mufise mubaza neza yuko mushobora kwakira nk'abantu bangana.
Amatike twasohoye twebwe d'avance
Yes, ariko tubandanje mu vyimirije
ko desa kuri family. Si amatika ari karagira kandi hasigaye make cyane. Mugabo wa twateguye kuri Scott abantu amajyane bashobora kwajya neza muri gasare. Kandi cyo kinashaka kugira abantu. Ntituzoba turi hajya hanze, tuzoba turi ariho sare ndani. Ariho sare ndani. Haba tuzoba bahateguye bashyize ibintu byose hazoba hanameze neza.
Hazoba hateguye harimo ibiki rero. Kuko ibihumbi bine hari abaca bibaza mbe hariho umustare,
mbe mu DJ, what's
nta mustara zoba hari nta mbita tazoba hari gusa hazoba tutatumira twakose aba DJ hazoba ro DJ Primo na DJ Tony Montana hama
nimo bazo kwajimanti yo soa
eh hama hazoba hariho ama promotion ku binyobwa hazoba hariho Bajuset Bechusis na Primus 5 kimwe kimwe kuri 10000
Bajuset kuri
10000
kya kiwanza ciza nka kiki
eh
ah nzoza
Bechuzinga
standard
kuri 10000
kuri 10000
uyu
munya anyo royal
anyo royal asha royal na na asha wayo ni sawa
yo ni sawa
cyane
yego
ni mwimwe
ibindi hariya ibindi bibiri ndani twaretse fufu photoshoot
eh photoshoot azaba ari free azaba hariho na mashot
wo mu photo
photoshoot ibara ibera ndani cyangwa hanze
aho ushaka mu photographer azaba ari disposition ushaka mushaka kuzomuhamagara ati fotora cyo cyatse
hami photo azoyero nka gute ko mvuga ko ari kubona
photo niko ntuze ku ma telefone
muri muri ako kanya nyine muzo
bazura arabazironse
azo afise machine iki yageje ku fotora cyo
tanga azura arabazironse photo zanga
ego murashaka kwibutsa rero abari ko baradukurikirana ni paka event izoba ryari hehe kwinjira nangahe abatumiwe nibande
sangape
yes nani sangape
okay izo paka event yateguye after exam party izoba 28 kuri Scott Bar abikazo tangura 17h gushika amasaha mushakira gushika mu mise mu rushi
umva no kubanjuka gushika mu gatondo ni hajye nyine
nta kibazo hama hazoba hariho DJ Prime na DJ Tony Montana hazoba hariho ama promotion ku binyobwa twabivuze hama hazoba hariho na mashot ama shot reka ngire umuganza ngafashe kuyavuga ama shot ama PI
hariho ama shot ya Black Label Chivas na Red na Black Label na Chivas ni 10000 hanyuma Red Amarura hamwe na Jean na GB ni 6000 francs hanyuma vodka nayo ni 6000 ama Smirnoff ni 4000 ama Martini 4000 nyine
abandi baririnje kacanga ba bitanguriye ku barundi akiri bato bafise
abanibo ba nibo ba happy fam ba do fight
ya aba promoter bejo ko batangiye gu promoting akantu gatoyi si gatoyi kanza uravye kibanza kibanza gikomeye ariko ni kintu ubonanye gihuza aba jeune kandi ari kintu cyo kubyoherwa so ni ibintu byo kushimikira cyane dutumire
abanyeshuri bose
abanyeshuri n'abatari abanyeshuri ari abantu bakunda kubyoherwa
28 bifuza gato kumva ko boryoherwa
nta kindi kibanza atari Scott Ball
azoba ari guhera 17
kuduga
yes
kwinjira ni 4000
karibu mwese reka tubahe abasoze
kandi cyangwa mwa kuvuga mu gihe ushaka kureserva yo tike ya promotion peut-être bashobora kukwandika kuri 75 478 707 yo ni wanje
cyane
75 478 707 cyane
cyane yo ni mu kirundi ari abandi batazi ifaransa
25 amajana 478 amajana 72
okay
cyane ugatere kwagira 69 800 950
69 800 950
kwa aspect 24 nanga ashobora kuyabarangira kuri lycée Dirac ashobora kurondera muhoza kuri SOS ashobora kurondera Team Thierry cyanke Jade cyanke Ines hama kuri Vugizo ashobora kurondera Jade nivyo hama muze rero dupanjuke 28 kuri Scott Bar.
Yes, okay.
Yeah.
BTV Burundi.